fatty in the grass. Goddamn, goddamn. Ba 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 ba.
Bulldozer, double O, bulldozer, double O.